Sasa wakati unapotakikana kupiga makofi.
Really, really well done. The map of 92, 12.